kubate kufara kwa muri. Zita ndinonzi Kurai Makore. Mwana weganda ngai ganda. Amuchisha ichi nijoto. Kas kas. Dara chivas. We thank you so much for bringing us here. We love you so much.